kumwara ngatahira zero reka tubane kuna wabivukanye ibintu bizoza Adamu na Eva baba na mshamba na miduga nizu changa mafaranga vtaharanga urukundo gusa nicho kimenyeto chabaranga ari kwa ubu sheri bataya karanga barangwa ni faranga ugiye umwana rise ahoswa na nyina ahandi hoyo sarara
ngo yawe ipfura inzara
ese ndavye mu maso hawe henke
urakayangana
tusorambane nitusotandukane
ubutunge gute ikete yaragukorokanye ndaritora ndanaribika nta nubwo nigeze ndagereka papa wawe
nawe uvuga ati reka mpinduke ntushaka guhinda mbeho ibyari muri iryo kete wewe ubizi none kubera ko udakeneye guhinduka
kandi nzi neza yuko papa wari ibintu bimubabaza biramubabaza ko ariko aratanga amahera yiwe ku ishuri ibanza ngo umwana ari ku ishuri kumva utari kuriga wewe
ko mbona igihungu tuguhenda ngo tuzokugurira imbombo tukugurire ibiki mbe izo mbombo hari zo watwatse ubone ko tutaziguhara papa wari ikintu atagukorera wewe
none kuba udakeneye kuba wokwiga ehe mwana twebwe kera ntabwo ari uko twakuze ntabwo twifashe nk'imyifata uri kuriyifata ehe kandi ndakubarira ikintu erega mwana hagiye ugiye ku mugabo bagasanga ntabwo uri sugi ntabwo binezereza umugabo ehe murashobora kubana ariko naho mubane nta cyizere kihaba erega burya busugi aba ariyo kadushiriye umugabo wawe iyo yari amaze gusanga ya kado wari kumushira agasanga wayihaye abandi ntashize na gito yasubira kukugiraho aho aba ari hose ntabwo azokwicara yumva ko anezererewe cyangwa umutima uri hamwe oyaye kandi aravuga ati ashobora kwigira muri ba bandi bagabo none gamana so wawe ubu nta kindi gitutse ava ku kazi ari kumpuka ari kumpuka kubera wewe ingeso wari uri mu zivemo nibyo byiza bizonezereza papa wawe kandi nanjye binezereza
none ushaka byowe na se twiyahure twiyahure kubera wewe hinduka rero mwana
ariko nashaka kukubwira kimwe ndetse ko nawe wababaje cyane ndetse ko mwarushye kubera jewe mama ndashaka kubabarira bipfuye ku mutima mama ndashaka ko njya muri korari y'abana ujya muri naho abahungu ndawuha imana nziza mama ndagusabye imbabare cyane
rero mwana ndakubabariye kandi nizere yuko usabye imbabazi ubikuye ku mutima kandi nizere ko utazanasubira wihanure umenye kwigenza mu mwana cyo ugenda rero woge ndazi ko unaniwe ucuruhuka
kuvyo kuri mana ntuye habi ndavye ivyagire bimbeko ukuntu vyari bije bishushe sinari nzi ko mu mwanya muto bari kubihindura ukabigira akazuyatsi imbeba kugira ngo ifatwe n'umutego bayitegesha inyama cyangwa ikintu cyose bazi ko ikunda ikibabaje ipfa na bya bindi yashaka itabishyitse uko niko natwe bitugendera abana b'abantu kuko shetani adutega imitego mu kutwereka ibituryohera ngo igiti kigororwa kikiri gito ndifadikanije n'uwaciye uwo mugani kugira ngo nkingire ubuto bwanje mu gufata inzira itazimiza
icyo ushaka kuzobe jo ugitegura uyu munsi kandi uwo zicarondera ntapfa icatoye kuronka umugore ukunda cyangwa umugabo ukunda ni kimwe mu byatuzanye kuri ino si naho benshi babihinduye bizinesi ukunze inesi akagusaba inanasi nawe amaguru adakora hasi ukaruhuka umujyanitse hasi inyungu yabyo ntuyimbaze twobibaza isi urugo rwiza kurusha ikako bisaba urugendo rurerure rufatanije no kwihangana ndetse no gusenga nk'uko atawumenya karitsiye komine cyangwa igihugu kirimwo uwo yaremewe niko atanuwumenya imico cyangwa indero y'umugore cyangwa umugabo azubakana nawe biragoye kumenya ikiri mu mubindi cyangwa ingoma utakanye ariko biroroshe cyane mu gihe ubajije nyine kubikora mbega natwe twamenya gute imico myiza itekeye mu mitima y'imbavu zacu biroroshe cyane hariho uwabaremye azi imico y'umwe wese n'uwiwe kandi ntarenganya ari nayo mpamvu nyimbura igisuma igisuma kazi chawe kirateguye nyimburi maraya imaraya kazi yawe irateguye ukaba ufise ingeso nziza naho menya nuwawe afise ingeso nziza hari hose nigeme urizigama kuko uburobe canke ivoka bakoresha mu kwereka abakiriya sivyo umukiriya agura iba ari eshantiyo gusa ahubwo umukiriya we agura bijya bipfundikiye kuko ari ibyo bahaye agaciro ntugahinduke eshantiyo nawe musore ijambo ry'Imana rivuga ngo ukore icyiza ukagisanga imbere wakore inabi naho ikaguherekeza kandi ngo icyo udashaka yuko bagukorera nawe ntukagikorera abandi izo nkumi uta utora umenye neza na gwawe ko babimukorera ijoro n'umurango kandi bakazomukurekera nkuko nawe waretse uw'abandi warakoze Imana we wandindiye mu buto bwanje ukanyoborera mu nzira itazimiza Amen. Amen.
Urumva rero gakenta mu bisanzwe iki nica kibanza ndaguma ndakubwira ko nza kuza namwe kugira ngo ushe kwakwereka ya nabona rero urabona bahobatse gucya kugira ngo bashobore gukingira abanyagihugu baba ngaha mucarama amazi urabibona ni ukuvuga iyi quartier yacu ngaha mucarama amazi yaratera ugasanga yinjiye mu mazu mu mabarabara ibintu bya gutya leta burya ni umubyeyi w'abantu bose kabisa irimviye urabona ikiravuga iki reka turabe ikintu twakora kugira ngo giproteje amazi hamwe n'ivyo rero amazi araza ageze ngaha agaca amigwa n'iyi krotire bakoze ntaba gifise ingufu zo gusohoka ngo ashobore kugenda korona ibintu mucarama yego niyo mpamvu rero nababikoze gutya
neza barazi ubwenge
neza cyane
kumena bupane yaradi cyo gikora twaduca ngaha ndabimubajije rero sasa kaca yize imbindo nayo kaca no ndaze munazo wanja
rahirawe hamashusho burya mu bisanzwe ngerageje kuraba aka kazuba kariko kararengera hari ikintu nciye numva umenga mu mutima wanje nanje nakubwira urabona iri zuba ririko rirarengera hariya urabona riza gutya rikava mu buseruko rikiriwe umunsi wose rigenda gushika aho rigera mu burengero aho rirengerera sivyo ikintu rero mbonye numva naje no kubwira ni uko natwe ubuto bwacu buriko buragera kwihereza
Nambari kintu kibishe kumva ku mujere nuko azosaza.
My god. No, ni ibintu byaremwe gucyo nyene. Ni ngombwa rero ko natwe tugira gute tubitahura. Urumva kenta ndafise umunezero ku buryo ntabona ikintu na kimwe nawuguza. Kubera iki? Ariko gakenta uri bagiyeje nawe mu buto bwacu. Uburyo twabona ko tutazongera guhura. Ariko Imana yaraturinze ku buryo gushaka kuri imyaka tugeze ko twangiye turahura kandi hama twabandanye ntumbere yacu.
Mane ni gitangaza brem.
Yego.
Bomba icyo yasezera gitegeza ugishitsa nyene.
Amen amen. Okay.
Burige na senga yego kamana jeho uko niko nyene yikumije. Uko kwa narakura uko no witwara nkaba ntiwasubiriye gusara. Nandi ukaca bimpa ingumbu yo kwifata nyene.
Wow.
Ugati mana tufashe no kurya bae. Tutosubire gura.
Yego.
Namara bugombe bwa none ndabira.
Ndizeye ko ivyo Imana yasezeranye ari ngombwa ngo bishike.
Sese no kubanda dusenga Imana.
Oh, hamwe n'ivyo nashaka ndagusabe. Urashobora kugaragato amaso yawe.
Gira
ndasabye basi. Please binkorere ndasabye.
Kinga kungore nirabira haha.
No, come on. Hari ikintu ushaka kukubwira? Hari ikintu ushaka nkore? Ni surprise ariko kiraryoshye cyane. Please bikore. Nasa gupfa kubikora. It's okay.
Ndashaka kugumanira.
Ah, none wabonye. Ah, wow. Kenta urashaka kugura amaso. Yes.
Meta.
Yeah.
You want it?
Yego. No, wait, Kenta. Hari ikintu nshaka kukubwira kubera iyi mpeta. Bo, iyi mpeta Kenta, hari ikintu kimwe ndiko ndayiraba inyereka. Urabona iyi mpeta ifise cercle, umuzingi. Impeta kubona yugaye gutya bisigura ngo natwe turugaye nta muntu dushaka ko yinjira. Nukuvuga kugira ngo winjire ngaha uba wiyemeje ukavuga uti jewe
ndabyimenya
ndi dako hari ndira ndakakubwira shosho ati ndinjiye muri uyu muzingi utagira umujyango ndiyemeje ko ntazo wisohokanamo kiretse Imana yo nyene yatumye tuwinjiramo ivuze iti bane banje bigende gutya urazi ko Imana nayo itarenganya izikora biba bibereye cyose kubwize rero uruzitiro rw'impeta nago urabona deja nakuzanye ku rundi ruzitiro ruri ngaha bisigura yuko ibi byose birafite impamvu nabikoze uru ruzitiro urabona ni krotire aya mazi ava ruguru ntivyoroshe yuko ava hano hantu ngo atoroke agende nk'uko urukundo rwacu twinjije muri impeta bitoroshe kugira ngo rwivanemwo rugende sivyo rero ndasavye mana yanje iyi mpeta itubere ikimenyetso gikomeye kandi nduzi kuboko kwawe ndakwambije ahashiziyi ya fiancaye nizeye ko azojiya dote ndetse ngaha ndashiriye amahoro yaje sivyo gusa ndacazana nabyumviriye neza kunyene jewe ndarenze no bebe ni ngombwa ndabikore kuko nta wundi wo kubikorera imyaka cumi ndakurindiriye byari byoroshe it's okay ni bon nawe ukuntu ke kenta
birakomeye
ni bon ni bon ni bon ni bon wow
oh ganiye
oui
none mpeye nkambarira impeta
yego
Ukuri na zumba bati ni benshi badambikana yuko bagatarana
bakazamburana oya ni ndasezeranye kubona ibindi ndabikora kwanza kuri ndaduhura kandi twari bato twaratandukanye imyaka hafi 10 tutasubira kubonana je ndibaza ko Imana idufise ku mugambi don't worry I love you
kusanya na kwenye bus, orodha na tayi bibe, hewa changua hana mana we, sina kuare,
habuga kuto,
habuga, ibsi ibsi habjaba na ba eri, eri, sinzo kumata kuisoma, eri yaro muheret, ruba hima na ya senga, ai kama na bibe mana we,
ibisum,
abana ba bibe, ibisumo kuzi,
rekare kare, rekakumbai,
abana ba bibe ibisumo samba ni,
Yesu,
abana biwe cyangwa ngo yo mana kumushatse ko mu mutwara ntwari umunsi kwa tukeri kumasengesha cyane no kwije numva no twasenga urubyara rwacu
ugerageje kuvuga ibyo mutwaro sinda gutahora kuko imana yaradutabaye uranyumva neza ingwara yaraziturinze ubukene vraiment je ndashima ko biri kose none iyo mitwaro reka tureke kugora abakozi b'imana tugende dusenge hama dutahe ibisigana by'imana icyo bikora
ko ariko no gusenga urubyara rwacu
aya mama
ega sheri twari ibyo twashitse ko tutazi ko abana bacu nabo bazishikako
sengera urubyaro gusa ikintu kimwe navuga ukirangiza kuvuga ibyo by'imitwaro y'abana hari ikintu nce nibuka muri kahise kacu ndibuka ukuntu je nawe twakubitwa
kunyibutsa urufana we
so wawe yarankubise ndanabyibutse nozi gusubiza
ariko sheri hamwe
uribuka sheri nuko umenka haciye imyaka myinshi nambari 10 gutyo nk'umunani kuva igihe so wawe twinjiza ku giti
cumi n'inga
ngo witwa nde ntinitwa nikoni ngo nikoni
iyo
mbura no kuvuga izina nahawe n'ababyeyi nandukanye ngo nikoni kimwe bantabyiye
acanyongera igiti gusa sheri kumwe n'ibyo burya nta mubyeyi n'umwe yigera aryoherwa yuko umwana we yomera nabi
ariko n'ubundi ndamushimira cyane papa wawe kuko yaraturereshaje inkoni twe tukabona ko ari urwanko udukubita uranyumva uko duhe impanuro ati nimwige ibisigaye by'ubuzima imana izobafasha mwebwe ntaho muri ko murakundana ngo muzogera muracari bato atari gushaka kononana gusa twe tukabibona nk'urwanko mugabo uyu mwanya tugeze ko je vy'ukuri ngerageje kuraba nasanze gwa urukundo rumwe rutagera uko rungana baratureze ku buryo baduteguriye kazoza keza kubera icambere heraba jewe nkajya iyo ndakuguma inyuma nari mu myaka yo guterinda nari ngeze guterinda nitwa nikoni nkaca ndayikubyuza inda nkaca ndagushirahe kazoza kawe naba ndakononye mugabo ababyeyi ku giti cinshi navuyemo ndaguhera manza ndakure kuriga nanje mfata intumbero njya gusenga nkuko nawe waciye ujya gusenga mana yanjye mugabo ikintu cya mbere nshimira imana ni ukuntu we wagarutse tugahura kandi utigeze uhura n'umuhungu n'umwe nanje ngo mpure n'umukobwa n'umwe uri sugi nanje ndi isuguru gusashe ndumva nanje uvuze ibyo by'urubyaro hari ikintu nciye nibuka kwanza wabonye ona munyu uru rugero ntigoroshe kugera ko
shyiraho ati ukiri muzima
bisigura
egaraba bishika ko yenda byaramaze kuyanga
reka ndakubwira ikintu kimwe nta muntu n'umwe ku isi atipfuza kuba yoja amerika etazini canke kuba avuga ati jewe ni napa nzohabwa ijuru sivyo none mugabo ntivyoroshe kugira gute kugera ko uri muri afrika kuronka viza yo kuja muri amerika bene bigereranya n'iki ntivyoroshe rero na mariage navuga ati kuronka viza ikujana muri mariage navyo ntivyoroshe ni ikintu kitoroshe tuvugana ukuri kuko sabakundana bose bashikira mariage sabiga bose bashikira diplome bandanya nawe
nivyo sabafungura
bose babyibuha ni byinshi twabandanya ntitwabimara munyu ye
yo
nakuguriye umukwi nturana wujya so watwinjiza mu muduga kimesha kora wewe imbecile
yarankubise yagize neza kugukubita prema
yarankubise none je nakoze ikosanya bake
ryo
gutambukana n'umwana wiyumwirabara nari namuriye
twatambukana ngo nkozi ke wari kunenda bacunjana
aho kunshimira ati wamuherekeje ntagira abamugirira nabi aca ashira mu muduga no muhira igiti kiriyica oya wapi tena gusa nyene ikintu navuga ni kimwe sheje je navuga ko vraiment dushimira imana gusa ndafise kado nateguye yo guha ababyeyi bawe
kado
iya ababyeyi bawe ndabashimire erega wewe wibuke ko jewe bapfumbuza tukiri bato kiri muri ijya myaka ningene wari ushuje hama tugaca twongera guhura turi mu myaka nk'iyi dufise nkasanga nta mungu numwe yigeza byonga uri sugi eh kado yanje uri bakatugikondanya kumbwira ngo sheri ngo nzogutegurira kado ngo ndafise kado nzoga ntavuga nini yae ngo wewe uzoyibona nkabona ko ari kijya kintu mbarira mugabo cyo kuri ntwa byonze ntwa byonza karere urumva ingene bakoreze neza amen amen
Chaikyoteka nda mbzee nungwa torishi.
Kare. Abu ulero ni chiba zura wana nimi sore ila haraye kupanga mageto ni biki. Abana bakono ni karakare. Ndasa vyejewe nukuri negure kado. Mbaba vyeji wawe kukunu mande yene zare gashiri bila bi. Yijewe nubila joshi. Hama nguichigi urukundo naru chihari. Ingongo ngurukundo kwa arabu ze kumbe bifisa hobi iba. Na vyeji nabuga. Lero hamwe ni hivyo. Nalikonda vaka kwa rikino. Nalima zimisi ni mvira. Mbunda nsheri harubuko kububili buka barini. Uri kuranyumva abo barimye rero ubwoko bwa mbere novuga ko n'ubwoko bw'abarimye bashobora kurima maze ntibibuke gukurikirana ibyo barimye ugasanga imirima yabo bararimye ariko bakavuga bati ah bizocungwa n'Imana ubwoko bwa mbere umwana ari kararira wa mwana w'umubanyi mana we
cyashaka umwana azorira ewa cyane umwana azabateke
aturaza dukanuye uyu mwana arajeje umwana arira nk'uyu uzocumusubiza oya abana batekereje urabyumva abana batekereje umwe wa kamikazi umvirize rero ndakubwira nariko ndavuga nti hari ubwo kubiri bw'abarimye umugwi wa kabiri navuga n'uw'abarimye barima ariko bakitaho ibyo barimye bakabibagarira bakabituturira abo nabo babona umwimbo mwiza w'ibyo barimye
birumvikana
yego sheri wanje icyo nshatse kuvuga rase kinyo hariho abavyeyi bibaruka abana ariko bamaze kubibaruka bagaca baterana abana babo ugasanga bahayi barabara abandi ntumbaze abayaya ugasanga sheri nibo birirwa nabana umuvyeyi akabona umwana umwanya muto cyane ivyo navyo biratuma umwana yamaze gukura hari byinshi abura ku bavyeyi hariho havi ingeso nyinshi kuko abavyeyi hariho amabanga baba banzi batubaho kakubwira abana babo kugira ngo ejo bashobore kuzoyirinda icyo rero ndiko ndacinvira niyo mpamvu nakigereranije nabo barimye batitaho imirima yabo kuko urabona umwana ni imbuto iva ku bavyeyi so hakaba n'abandi rero bavyeyi usanga bakurikirana abana babo kuva umwana akivuka umuvyeyi akavuga ati mana yanje uyu ko na muronse nzomukurikirana ntaco nzomuhisha mu mpanuro uri kuranyumva apana kureka umwana gusa ngo yige yava ku ishuri ntunaraba amanota ya ronse yava ku ishuri ntunamubaze uko bimeze mana yanje abavyeyi
barahari ariko kenda ke kwa mativé nzarumva umwana wa hamagara mu yawe ngo mama
hey
narababaye
ngo mama
eh
my god
umpe twe tumara gusenga cyane ko senga rumvyaro zacu
yego abanje she ndasavye umwana wiwanje nokuri ku imana zakurikiranwe kandi sheri kindi naco urabizi yuko burya turi ko turabonana n'abavyeyi hariho nabarera ugasanga umwana yifatiye ingeso yiwe yadukanye ntumbaze
iri nditoriranye mugagi kuri gusa nuko twosengera byari kwacu
aho siyo
abavyeyi bakasengera abana kubera hariho n'imiyaga mibi ikiwe
hari ikintu nigeze kumva kandi no muri bibiri mega kiriyo ngo gusa sindakubwiye umurongo nzobaza neza uwo murongo wariho urabona bibiliya nini ngo burya iyo abana bamwe babaye ibisuma abandi bakaba bakananirana bakagira ingeso zitandukanye burya ngo baranava ukuntu ababyeyi bagiye bibaruka abo bana swate nyimba babibarutse umwe adashaka uwundi ashaka umwe adashaka uwundi ashaka umwe adashaka uwundi ashaka abamu uyo musuma rero ni byiza yuko n'ababyeyi babyara umwana bakundanye babyumvikanye babihurije ko nico nshatse kukubwira uyo mwana ntaza cyo kimwe n'uriya yavutse ntumbwire n'ababyeyi batigeze banavugana ati qu'est-ce qu'il y a
cyo gituma gikora uko basengera kandi cyane kuba ngo rero nabandura ngo ibintu byo mu miryango
si ya sasa rero uranye ukijere kiyinda ntankure kwisengera kana navuka mu izina rya Yesu ntazove mu gisuma we
ntazove mu gisuma
Nako njenje naweza kukubwira.
Umbwire iki? Mu izina rya Yesu ndasenze aha ntihave yigisuma. Yarutsawe twacenye.
Kaje urumukuru pe. Akira na inwat.
Mana we kandi yarutse.
Jambori horari ngaruka niyo njamye ndagibuka ko ni wapfa tuzopfana ajake naroza
Baby, you are my only one. I wanna be your all you need. Uri ntwari kazi iyo usezeranye kenshi urabishita. Urukundo rugira neza, jewe nawe tubanye neza.
Ngo tubyerekane, ntutinye.
Wambereye itaramu mwisa mama, ikuri byose.
Ngo tubyerekane, ntutinye. Tusorambane.